mkono namna hii. Ukiona jirani ameweka chini mkono apendi Mungu, sawa? Weka mkono namna hii. Wacha tuokoke leo zindio. Let the money join. Sasa simama, simama. Simama tuokoke, simama. Wacha ngeti simama. 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 Simama.
Yes, sir.